MiniTalk Trending.
Twende? Yes.
Twende?
Yes.
Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia akaunti yetu ya Instagram, MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk. Just do it.